Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngelithuba lasiphalona ukuthi mina nawe singahlanganyela esingweni sakavuka udle lesilivi laNkulunkulu lasineka umcabango welusuku kuze kuthi side uphila ngale mpilo nalabanye baphile. Encwadini yaSamuweli yokuqala sahluko 26 verse 8 na 9 Abishayi wakhuluma kuDavide wathi lamuhla uNkulunkulu sitha sakho usethule edandleni takho. Awu awuve amagama lamnanzi kangaka. Lamuhla uNkulunkulu sitha sakho usethule esandleni sakho. Lamuhla ungahlekisa ngaso sitha sakho. Lamuhla ungakhombisa uthi wena ustrong unemandla. Kuthi wena ungumntwana waNkulunkulu awendiwa nje. Usho njalo Abishayi. Angimathi kumbe nakuwe uyakhuluma Abishayi. Liyachubeka lithi, mane ungivumele ngimgwaze ngesikhali, size siyawuphumela emhlabathini. Ngingeke ngiphindze kwesibili. Verse 9. Kodwa Davide wakhuluma. Lo kodwa uyasinika umcondo ukuthi hayi David akahambisani naleli phimbo lalifakho. Ewu noma Abishayi wakho ngumngani wakho noma Abishayi wakho liphimbo lelikhuluma kuwe mawubona ucabanga ngesitha sakho kangeke ngathi kepha ngilona ngiloyo una Abishayi lamfevako. Kepha sincumo sekuthi wendani kukhetha ukuthi wendani ngeke acinzetele Abishayi ngeke acinzetele umngani. Davide liBhayibheli lithi kodwa Davide wakhuluma kuAbishayi wathi ungacali umbulali. Kwangathi mntana kaNkulunkulu mangabe kuneliphimbo loluvako leliphambana neliqiniso laNkulunkulu loluthando nawe bongaze ukhulume wethwa uthi ungacali umbulali, ungacali umenyanye, ungacali ubinze ungamkhulumisi, ungacali umncishe kumsida lona lowatiko ukuthi unenhloso lembi ngawe, lona lomatiko ukuthi akanawe maplane lamahle ngawe. Khumbula uNkulunkulu nguye kuphela lothe unemaplane lamahle ngawe. Ngeke umati lomunye umuntu kuthi njenyalo ukuplanela ini. Davide wathi ungacali umbulali. Ngubani nje longabeka sandla kulogcotshiwe wasimakathe ajinge angabi nacala. Lenza basicabange ngekuthi Jesu lo watalwa chamuka endlini ya Davide abesavela khona etibilinini engatini ya Davide abesacalile abonakalisa luthando nemusa nga Davide umusa lesike sakhuluma ukuthi nalabanye bahumusha bathi I grace yi unmerited favor. Davide sewunelithuba lekubonakalisa Kristu lobeka kuye kepha angabonwa ngeliso lenyama. Ubonakalisa kanjani Davide? Ngekumendela indvo langakayifanele Sawula. Lamuhla iBhayibheli lithi Kristu lokuwe. Kristu uhlala kithi ngamoya longcwele. Jesu nalamuhla ufuna kubonakalisa I unmerited favor kubonakalisa umusa bantu labangawufanele kepha ufuna wena ube tinyawo the unmerited favor la ungena khona abeve ukuthi kungena unmerited favor la bakuphoce khona abeve unmerited favor la bangakakwendeli kahle khona bangakakukhulumi kahle abeve I unmerited favor ngalama emagama la kunabo sawule bakho khona lithuba lakho lekubonakalisa unmerited favor akusilo lithuba lekuthi phinzisela bakwati kepha lithuba lekubonakalisa Jesu lokuwe ngikomoya longcwele makabhala incwadi yemaRoma uthi mangabe sitha sakho silambile siphe kudla masomile sinathise mangabe sitha sakho solo awusisite enhluphekweni kusho ukuthi wena solo uyasikweleta ngekusho kwamoya loyingcwele angibathi bo abishayi bakho lamhla angiwathi mathuba lotawathola lamhla lokumele acele lusito uNkulunkulu makacela umendele indlo lenkulu lematima usuke ade kuthi awunawe amandla kwenda ngako kumele uthi sengiyacela ngosi kuthi ngiphiwe lamandla lengiwadzingako kuthi ngibe nehlitiyo yekumelela wena ngibonakalise lothando lwakho amen.